Saphinde sabuya abantu abadala uhlelo lendolweni oluthandayo olutholakala ku-TikTok uthole naku-YouTube futhi. Kama lethu-ke uhambo lwami, uhambo lwenyanga lolunabelaphi nabantu abanolwazi odlulo lwethu luproduswa i-Wonderful Films. Njengenjwayelo-ke kunesihambeli sethu esincithachopho. Ubaba udokotela uNondela Mzimba ohlala enanda e-KZN. Ubaba siyakubingelela.
Asibingelele Dugumotso nabalaleli emakhaya sithi siyabingelela. Okukhuluma uNondela Mzimba ugadla abathuthu abathakathi. Umthakathi uyinja kimi, ungangilandela uzoyisola.
Kusiyami, asithembe ukuthi maniqede ukubuka le episode ngeke niyisole ngoba siniphethele ibhodo liconsisa amathi impela. Abantu abadala kwenye ama-episode nike nezwa sikhulume ngathi sithinta kakhulu isibeletho, sathinta isifazane ney'nkinga abaye babhekane nazo. Kodwa sifunike kube ngathi siyachema, sokuthinta still okomhlume ngoba sine-interpretation ehlukile ngayo, mase siphinde sithinta nezinye iy'nkinga eziye zivele abantu besilisa. Babunondela, sicela usitshele ukuthi ngolwazi lakho umhlume uyini, udaleka kanjani?
Ake sikhulume nje ngoba kuyenzeka umuntu uthole ukuthi nakaya ushaya unumber 2 uthi nakashaya unumber 2 kuphume igazi uthole ukuthi lo number 2 ushayeka kanzima nakashayeka kanzima kunegazi nasathu uyasula alibona igazi kuna into emilayo lapha ngemuva kunemthambo lemthambo le emkhulu nemncane njoba lemthambo emkhulu nemncane nje ikhona lapha ngemuva lapha uthole ukuthi omunye lento oseyenze ibhola noma ke inyama seyivelile lapha ngemuva ku exhaust wakhe uma ivelile lapha exhaust wakhe omunye sothola ukuthi seyihlezi ivelile uzayi kuzo ukuthi ayiphindisele emuva asebenzisa umuntu kubese kuba khona ke eba ngaphakathi lapha kuleli pipe le ngoba lapha kunemthambo le mthambo ihamba ibese iyaqumba naseyiqumbile ibese yenza inyama lezi inyama ke manje othola ukuthi akusaye kahle toilet nakaya ushaya number 2 lo number 2 uthole ukuthi ushaya nawo awukho awuthambile uqinile nawo ukuphuma lo number lo number 2 lapha udla lemthambo lemthambo ke egcineni othola ukuthi seyizophuma igazi nayiphuma igazi ke manje sonenkinga soqala ngokuthi kubhlungu nakaya number 2 awushaya number 2 leyo nto iyenzeka kabili ngiyengathi ukhona ogcine sekuvele ngaphandle ukhona othola ukuthi kusengaphakathi umuntu njoba sithi kunemthambo kunamagesi la ngemuva kuyena lawa amagesi lawa esingayibiza ukuthi oxygen lawa amagesi lawa edinge ukuthi lemthambo lena ingaphazamiseki ngifuna ukuyichaza ngoba omunye uthola ukuthi nakathi oshana number 2 sekuphuma into engathi igazela iminyama leyo nto leyo isuke seyisuka ngaphakathi esiswini ngoba nakhona esiswini ngaphakathi sekunenkinga then say ngamanye amazwi ngamahlwili lamahlwili manje ophela ngaphakathi yena akazi ukuthi ngaphakathi kuyena konakele kungako kubalekile yebo sibelaphi but kuye kufuna ukuthumelaphi nakakhela umuntu into amakhele imbiza azoyiphuza awube sacatha ngoba lapha ngemva kusho sekonakele sekufuneka ke kube nomuthi osetshenziswa ngovaselina lona muthi ozoshutheka oyopholisa lapha la konakele khona uzwa athi umuntu ngafa iqolo ngiyathungala eqolo ngoba konakele lengemva la yabona ngaphakathi njengoba ngithi ne-oxygen kunamagesi lamagesi lawa manje nalemthambo seyikumbile lemthambo like ama-vein seyiqumbile manje nakashaya unumber 2 iyahuhuluzeka yona iyaphazamiseka igcineke seyakhe imhlumela iy'nyama ekugcineni uthole ukuthi le nyama omunye nakathi uya number 2 ayisafuni ukuyibuyelela zona emuva le nto leyo iyelapheka nayo ifuna ukuthi abelaphi babe ne-understanding yokuthi yelashwa njani umuntu akabasachatha ngoba iyahlupa kubalekile uma umuntu uphila ucaphele ukudla okudlayo ngoba nokudla esidlayo kuyadala ikhozi yezinto yezifo ezithile khozi omunye umuntu uyothola ukuthi udla sinkwe simhlophe then leso sinkwe simhlophe siyoma affecta nase kufana ayindlini number 2 so ushaya kanzima number 2 lento seyifuna manje ukuthi so yagula lo muntu sebakubiza ngathi ke manje unama piles
yes
then lama piles ke manje ayelapheka nawo umuntu ufanele asukume early kuze ukuthi akwazi kulashwa awube sakhatha umuntu akunika imbiza athi khatha nawu phuma igazi athi umuntu hayi ifike egula konakele ngaphakathi lapha ngoba le ndawo is a very sensitive thing edinga ukuthi ushimela loya unemthambo lo shimela nje umunemthambo iwona okutshilayo umthambo ereporter ukuthi hayi mina manje sengifuna ke number 2 ukuthi ushaya number 2 uma sekufa lo shimela then lo shimela soya blocker ngamanye amazwi ke ukushuthi usilence wakufile
uyibeka kahle emkhulu mawuthi le hydraulic system elapha emuva abanye bathi abantu abadala kumi nje kanjena kune elastic ekhona lapha ya
yes
iyavuleka makufanele ukhiphe ivaleke makufanele uvale nizokwenibone noma ukhiphe iship ukuthi iphuma ngembo kencane iphume le sound ethi pu pu bu kuya ngokuthi nawe sound system yakhimi kanjani la eswini njoba sikhuluma mkhulu nakho ke khona ohlele ekhaya othi mina ngoba ngakhetha ukuzwana nobulili obufana nami ama piles obvious ayenzeka abanye baze bayithole sebene anal cancer njengomelaphi wesintu niya ni diagnose enongjalo noma uma befika abantu abathi ngichheme kubulili obunje le engine le okhuluma ngayo mina ngiyisebenzisela okunye iyalapheka yini into enjalo
South Africa ke siphila phansi kwamalungelo wonke umuntu unelungelo lokuphila impilo ayifunayo
yes
le uma ngabe kuwabantu abafana nobulili obufanayo kufanele alinde loya
aphole lo
aphole ngoba le yanto leya izomhlupa lo
yes
cause izogcina ibulala singezasi sakhe
yes
ngesimanga sokuthi manje uhlezi opha yena
yes
omunye uthole ukuthi sekunento ephuma ngazi ukuthi imathekethenge ngoba manje akakalapheke ungakho kubalekile ukuthi lento leyo uyilaphe omunye uthole ukuthi nakahle liphasi nakahlala ngisho sahlala phasi uyathungala kubalekile ke futhi nokwalker
yes
nokuphuza amanzi ukwalker ukusizisa umzimba kunezinto ezicaceka ke emzimbeni wakho beside ukulapha kwesintu beside ukulapha kwesilungu esikhuthazayo kubantu abasukume bayilaphe ngoba uyothola ukuthi umuntu ugcina ngasezwa noma kufanele ayindlela encane omunye uthola ukuthi naka indlela encane uyabikelwa ngoba uyodibana nobuhlungu le nakawushaya number 2 kungakho kubalekile ukuthi abantu abasukume baye kubelaphi baye kodokotela bakwazi kusizakala
mkhulu masibamba ngenye indlela ngake ngezwe ngengane encane eyayina 3 months eyahluleka ukuya etoilet bathi mabe guglisha ngokwesintu kwathiwa no uvinjwa abantu abadala uya ubhekana nenkinga enjalo izingane ezincane kube ngathi kusama piles kanti idlozi ke manje elishayayo lana
uyabona my believe uma ngabe unabantu abadala once wamise inkamba zakhona zonke izinto ziyaqaqeka
yes
ngoba usuke so uvumile ukuthi uyakwenza kuthi my believe abantu abadala uma bangena kumuntu then bayakuzwa nawe ukuthi uyavuma manje ukuthi into ethile sengizoyenza bese ke bayacaca
abantu abadala ngicabanga ukuthi nizwele besithinta nje into ejulile ebalekile ukuthi singathi masikhuluma nje kuphela ku TikTok kodwa ulwazi ningalitholi futhi singathi sazi konke hambani nithole usizo uma nihluleka nize kube lapha inzosizakala bekuhambo lwami enye episode futhi sino Dr. Unondela Mzimba siyabonga kakhulu
siyabonga
Udala bafana nengathi nuzu Udala bafana nengathi uthambo